ai he la au o ka wā kāhiko he la au o ka wā kāhiko uru mā waho o ka wauna hele mā uno o ka hoʻohana ia me ka mana o I ola ea ea kāhiko ohi a a me ka noni kui kui a paki kui a inu no ka hoʻo mae mae ki no la ea Ma waho I ka I pākāka Te kumula I ahuna I ka honuala ea ea Ano ka eha kino Ulo ulo ume ka maile hon Ame ka lau wapine Kunu 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 I ka pomeke au Kunu 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 I ka pomeke au Ka vai ua loa he la au pono A maha ka apu maha neo neo lae Ma I piwa o vili ke kino a moi me ka lai Hui hui toli ni no ke o lae Ka mai he he o la la ka la mahi ka hapili Nana e o moa paku ea Ka hua kukui o pio pio He la au awa awa no ka ea Ka ole nā ku ia uvi Kukulu I ka ihu me ka pepe au e
Aleluya!
Aleluya! E ola no ka haku a maulo a la e ala e ala e Inono la au o ka wā kāhiko